no one them politics. Hatutaki hizi njaro za ma big fish. Hata sisi pia tunataka kuwa rich. Huko ghetto watu wanalala bila dish. Alright, fireborn these lunatics. Hatutaki kujimix na ma hypocrites. Kila siku wanakuja na ma dirty tricks. That's why bafu chafu born politics. Alright then, well...